Mwumva ni radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Chuti muduteza matwi mwabonye bucya. Ni Thomas Kamirindi ubasuhuza kandi mbaha n'ikaze. Na amakuru duhere kuyo hirya no hino ku isi twayateguriwe na Aloyizi Bigirimana.
Maramutse Thomas na wateza amatwi turayahera kuyavuga kuri Ethiopia. Raporo yasohowe jo ku munsi wa mbere ivuga ko abasirikare ba Ethiopia hamwe n'abanyagihugu bishe bunyamaswa abanyororo 83 b'abanyatigreya mu ikambi yo mu manuko bwa Ethiopia. Iyo raporo ivuga ko bwabaye ubwicanyi buteye isoni bwakorewe abasirikare bafatiwe ku rugamba kuva intambara yo muri Tigreya itangura haraheze imyaka ibiri. Ikimenyeshamakuru cyandika cyo hano muri Amerika, The Washington Post, cyavuze ko ubwo bwicanyi bwabaye ku itariki ya 21 y'ukwezi kw'11 umwaka wa 2021 mu ikambi ya gisirikare iri hafi gisagara cya Mirab Abaya. Iyi kambi yari ifungiwemo abagwanyi b'abanyatigreya barenga 200 bafatiwe ku rugamba. Ababibonye babwicyo kimenyeshamakuru ko abasirikare bari hagati ya 16 na 18 ba Ethiopia ari bo bacucagiye amasasu kuri izo mbohe, bituma zimwe zihungira mu ishyamba no mu mihana y'abanyagihugu hegereye. Kivuga kandi ko abanyagihugu bahakubanyegeza baciye bahukamo nabo inkoni babatera amabuyi kandi bamwe baratemagurwa n'imipanga. Ubwicanyi bwabaye igihe abagwanyi b'abanyetigreya bariko baragerageza kwinjira ku mugwa mukuru wa Ethiopia Addis Abeba. Intambara hagati y'abasirikare ba leta ya Ethiopia hamwe n'abagwanyi bo mu ntara ya Tigreya yatanguye mu kwezi kw'11/2020. Izo mpande uko ari zibiri ubu ziriko zirakora kugira amasezerano yo guhagarika intambara yasinywe ashobore gutangura gushigwa mu nzira. Mevuga mu makungu nayo ni intambara iri muri Ukraine, aho abategetsi batangaje jo ku munsi wa mbere ku Burusiya bwacucagiye ayandi mamisire atari make mu bice bitari bike by'igihugu ejo ku munsi wa mbere. Ibitero bishasha byagabwe ku mazu y'abantu, ku magorofa hamwe no ku nyubakwa zitanga umuyaga nkuba. Abategetsi ba Ukraine bavuga ko Burusiya butumbereye gusiga ico gihugu cyabo kitagira umuyaga nkuba, amazi hamwe n'ubushuhe cyane cyane muri ibihe by'imbeho ishobora no kwica abantu. Imenyeshamakuru muri Ukraine byatangaje ko humvikanye ibisasu biturika mu bice bitari bike by'igihugu mu manuko bw'umugwa mukuru Kiev. Haruhande y'ibitero, televiziyo ya leta y'Uburusiya ejo kuwa mbere yatangaje ko Perezida Vladimir Putin yari ku kiraro gifatanya intara ya Crimea n'umanuko bw'Uburusiya. Icyo kiraro cyari cyasambuwe mu kwezi kw'icumi na bombe Uburusiya bwavuze ko yatezwe n'umwiyahuzi. Tukibandanya navuga hanze y'umugabane wa Afrika mu makungu, ku mugabane wa Buraya, Ububirigi bwarongeye ejo ku munsi wa mbere kuburanisha abagirizwa ibitero by'iterabwoba byabaye mu mwaka w'2016 ku mugwa mukuru Bruxelles. Ibyo bitero byabereye ku kibuga cy'indege hamwe no ku kibanza gitegererwamo amatereni ku mugwa mukuru Bruxelles byahitanye abantu 32 hamwe n'abandi baharugwa 100 bakomeretse. Abantu 10 nibo bakurikiranwa ku kuba baragize uruhara muri ibyo bitero by'ubwiyahuzi byabaye mu kwezi kwa gatatu 2016. Abategetsi babyegeka ku muhari w'iterabwoba wa leta ya Kiisilamu. Ababuranishwa bagirizwa kuba barakoze ibyo bitero ku gatwe kabo canke barabifashijemwo. Batatu muri bo baciye bafana n'abandi ico gihe nyene banyagihugu ico gihe nyene. Abafuye hakaba harimwo abamuka mu bihugu bitandukanye. Batanu muri aba bagirizwa ubwo bwicanyi baraburanishijwe i Paris mu bindi bitero by'ibyo nk'ibyo byabereye ku mugwa mukuru w'Ubufaransa, navyo byahitanye abantu 133. Mevugo makungu kandi ni muri Irani, abakora imyerekano baratanguye umugararizo ku gihugu uzomara iminsi itatu guhera kuri uyu munsi wa mbere w'ejo. Ni mu rukurikirane rw'imigumuko yatanguye mu kwezi kw'icyenda hari nyuma y'icwa ry'umunya Irani kazi yiciwe mu minwe y'igipolisi kigenzura iyubahirizwa ry'imico hamwe n'akaranga by'igihugu. Abitabiriye iyo myerekano yejo ku munsi wa mbere basabye bene amaduka mu gihugu cyose kuyugara gushika ejo ku munsi wa gatatu kugira barabe ko hari impinduka yoba muri leta. Amasanamu ya video yakwirakwijwe ku mbuga hwaniro ejo ku munsi wa mbere yerekanye amaduka yugaye mu bisagara bikoregwamo urudandazwa cyane nk'umugwa mukuru Teherani. Iturukanizo ry'amakuru ry'Abanyamerika Associated Press ryashikirije ko hafi icya gatatu cy'amaduka yari yugaye ku mugwa mukuru Teherani wa Irani ejo ku munsi wa mbere. Irigarariza rije mu gihe iby'igipolisi kigenzura iyubahirizwa ry'imico hamwe n'akaranga k'igihugu muri Irani bitaramenyekana. Umushikiriza manza mukuru w'ico gihugu Muhammad Jafar Montazeri yavuze ku munsi wa gatandatu ko ico gipolisi cyahagaritswe, ariko abategetsi ba leta ntacyo barabivuga ko.
Aloyizi Bigirimana, urakoze kuri ayo makuru yo hirya no hino ku isi utugejejeho. Shuti banywanye mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mu Rwanda turavugira kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi metero 25, metero 31 na metero 41. Abanyekongo bo mu ntara ya Kivu ya Ruguru ntibavuga rumwe ku ijambo ry'umukuru w'igihugu cyabo Felix Tshisekedi ku bibazo bafitanye n'u Rwanda.
Byari ngombwa ko Tshisekedi asubiza ibyo Kagame amaze iminsi avuga.
Fabrice Kugaya akuriye urubyiruko rwo mu ishyaka CAN Action pour un Congo Nouveau ku rwego rw'intara ya Kivu ya Ruguru.
Ibikorwa biragamba cyane gusumba amagambo. Ubwo rero icyo naniteze kuri perezida wacu ni ugufata imyanzuro igaragara.
Naho Eric Bagirubwira ni umuyobozi w'umuryango uharanira impinduka muri Congo uzwi nka Association Moïse Katumbi en Action ushamikiye kuri Société Civile yo muri ya Kivu ya Ruguru. Muri Kenya, ibiganiro bya gatatu by'Abanyekongo ntibyashoje uko byari biteganijwe ejo nimugoroba. Amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane, ntimujye kure. Muri kumwe na Thomas Kamirindi. Abanyekongo bo mu ntara ya Kivu ya Ruguru bakiriye ku buryo butandukanye ijambo rya perezida wabo Felix Tshisekedi ejo bundi ku cyumweru ku bibazo biri hagati y'igihugu cyabo n'u Rwanda. Umunyamakuru wacu Jimmy Shukran Bakomera uri Igoma araduha inkuru irambuye.
Mu ijambo yagejeje ku baturage ba Repubulika Demokarasi ya Congo, Felix Tshisekedi yashimangiye ko umubano hagati y'ibihugu byombi utameze neza na gato. Muri no misi w'intambara ikomeje hagati ingabo za Congo FARDC na M23 umutwe urwanya leta, Perezida Tshisekedi yahamagariye abanyagihugu kutagira urwango n'abanyarwanda kuko nta ruhare bafite mu bufasha u Rwanda ruhaye mu 23 mu bikorwa by'intambara muri teritwari ya Rucuru na Nyiragongo.
Ntitugomba kwanga abaturanyi, ahubwo ku byerekeye abanyarwanda nta mpamvu nimwe yadutera kubafata nk'abanzi. Mbibutse yuko mwebwe nk'urubyiruko mugomba gukora cyane, mugakura amaboko mu mufuka, mugakora kuko benshi badusuzugura bitewe no kutabyaza umusaruro umutungo wacu. Ubuyobozi bw'u Rwanda nibwo kibazo, naho abanyarwanda ni bene data ndetse n'abashikira.
Iri jambo ry'umukuru w'igihugu ntirivugwaho rumwe n'abakongomani bo mu burasirazuba ndetse na bamwe mu banyapolitike mu ntara ya Kivu ya Ruguru. Fabrice Kugaya ukuriye urubyiruko rwo mu ishyaka ASEN Action pour un Congo Nouveau ku rwego rw'intara ya Kivu ya Ruguru avuga ko Perezida Felix Tshisekedi yavuze ibyuzuye imitima y'abakongomani.
il fallait répondre à la hauteur de la menace.
Byari ngombwa ko Tshisekedi asubiza ibyo Kagame amaze iminsi avuga. Njyewe mbona ko yatanze isomo rikomeye cyane, kuko yatubwiye ko tugomba kubana neza n'abaturanyi bacu b'u Rwanda. Twebwe nta kibazo dufitanye n'u Rwanda, kuko murazi yuko Abanyarwanda benshi baza muri Goma bagahaha, ndetse n'abakongomani bakava muri Goma bagahaha, kandi muri ibyo byose nta wigeze abahagarika. Uyu yongera kubyara ingombwa kuri Tshisekedi kwihanangiriza mugenzi we Paul Kagame w'u Rwanda, ariko umubano hagati y'abakongomani n'abanyarwanda udashobora guhungabana kubwa impamvu za politike, kuko ari ibihugu bihahirana umunsi ku munsi. Twese tubanye neza nta kibazo, ariko ikiduteye ibibazo byose ni impamvu za politike y'u Rwanda na Congo, aho usanga umubano ugenda umera nabi uko bwije n'uko buteye. Ariko perezida wacu Felix Tshisekedi yibukije mugenzi we w'u Rwanda kuba tugomba kuva mu bya kera, ko tutagomba kubigenderaho, cyane cyane uyu muntu ari umuyobozi kandi akaba afite inshingano nk'izi. Kurundi ruhande, Eric Bagirubwira, umuyobozi w'umuryango uharanira impinduka muri Congo ushamikiye kuri Societe Civile yo muri Kivu ya Ruguru, uzwi nka Association Moise Katumbi en Action, avuga kuba amagambo atagikenewe ku bakongomani, ahubwo ibikorwa nibyo by'ingenzi.
Ibikorwa biragamba cyane gusumba amagambo. Ubwo rero icyo naniteze kuri perezida wacu ni ugufata imyanzuro igaragara. Uti akavuga swate guhe guhera ubu trose tro, none mabisaba ngo hafatwe ingamba ziratuma umutekano uboneka haba. Antuka bagashakisha iyo bwaba bakubwira ngo umutekano ugaruke. Ubwo rero kuvuga ngo n'iki gihe turimo kuvuga uti eti wenda Kagame niwe kibazo, uti wenda runaka niwe kibazo, amagambo gadakurikije n'ibikorwa kandi bigaragara.
Abaturage bo mu mujyi wa Goma bavuganye n'Ijwi ry'Amerika bavuze ko badashobora na rimwe gusubika ubuhahirane n'u Rwanda. Umwe muri butashatse ku izina rye rivugwa yagize ati:
"Nge ndabona perezida Tshisekedi yavuze ukuri kubera ko yagiriye abaturage b'abanyarwanda imbabazi kubera amaronko bayavana muri Congo. Yo bambutse niho bazaga gushaka benshi, niho bazaga gushakira amaronko. None yavuze ko ari akantu kugira ngo abafashe. Yatakavuga wenda umuturage ari kujya arava mu Rwanda yageri Goma, yagera hari hose babona yuko ari umunyarwanda agasitara. Ariko ko ari akantu karafashe, yeretse abaturage ba Congo iki kibazo ari Kagame atari abaturage b'u Rwanda. Nukuvuga ngo Kagame aramutse havuye abanyarwanda byaba nka kera nta kibazo cyabagaho. None ubu ngubu ufite ikibazo ni Kagame na guverinoma yiwe."
Mapenzi David, umusesenguzi mu bya politiki ya Congo, wabona yuko intambara hagati y'ibihugu byombi ishobora kuba umuti w'ibibazo ibihugu bifitanye.
Nibatabihagurukira buri munsi azajya haravuka igroupe arme iturutse mu Rwanda. Sasa solution yanje nabona Congo yakoresha ni kuba hazarani bakagwana n'u Rwanda, bikitwa ni intambara ya Congo n'u Rwanda. Uzatsinda atsinde, uzatsindwa atsindwe, byerekane yuko umwe adasuzuguye undi. Havutse RCD, havuka CNDP, M23 2012 2020, abaturage nabo nabimasisi n'abarucuru nibo bari guhunga buri munsi.
Kuva imirwano hagati ya leta ya Congo n'abayirwanya bahe mu 2023 itangiye, umubano hagati y'ibihugu byombi waje mu gatotsi, buri cyose gishinja ikindi. Leta ya Congo ishinja u Rwanda gufasha mu 2023 yigaruye teritwari ya Rucuru, ibirego leta y'u Rwanda ihakana, ahubwo u Rwanda narwo rushinja leta ya Congo gukorana n'umutwa wa FDLR urwanya u Rwanda kandi ufite ibirindiro mu burasirazuba bwa Congo. Jimmy Shukrani, bakomera Ijwi ry'Amerika, Igoma.
Tukiri ku bya Congo, i Nairobi ibiganiro bihuza abanyekongo ntibyashoje ejo ku mugoroba nk'uko byari biteganijwe. Mugenzi wacu Eloge Wilika neza uri i Nairobi yarabikurikiranye, aratubwira uko byagenze.
Icyuka kiri kibi cyane hari ko habera ibiganiro ku murwa mukuru wa Kenya, Nairobi. Abaseruka imirwa itandukanye y'abakongomani bari biteze ko Perezida Felix Tshisekedi ahaseruka, ariko ntiyaje. Abandi twavuganye ariko batashimye kuvugira kuri mikoro yacu bashavujwe n'uko amafaranga bari biteze ahabwa bitabiriye ibiganiro batari bwaronswe yose. Kugera ku kagoroba zari zitezwe kumuhuza Uhuru Kenyatta asozera ibiganiro, ariko abaserukira cyane cyane imirwi y'abarwanyi bahisemo kwanka kwinjira mu kibanza babwirizwa kumvirizamo ijambo ryo gusozera. amakuru y'Ijwi ry'Amerika ajyaronse nuko ku munsi abitavye ibiganiro baba bahawe amadolari 50 y'Abanyamerika mu kiringo c'iminsi ndwi. Bene kuyahabwa bavuga ko ari ntica ntikize na rijya batari bake baturuka mu turere bigoye kwiyunguruzamwo no gushikamwo indege zimaze kubashikana ku butaka bwa Kongo. Ibiro by'umuhuza byavuze ko ivyo basaba byumvikana bihitamwo kubangira gusozera ibiganiro. Kuri uyu wa kabiri niho bitekanijwe ko abitaza ibiganiro basezerwa bamaze kubwica bafunditse. Mu kurindira ko hagera imwe mu mirwi y'abarwanyi b'abakongomani yemeza kutiteguriye gushira ibirwanisho hasi na gato. Mayimayi biroze bishambuke yo muri Kivu y'Epfo n'umwe muri iyo. Umuvugizi wayo Aimable Nabulizi yasigurije Ijwi ry'Amerika imvo.
Ibo batubwiye ngo dushire imbunde hasi. Turababwira yuko nibabanze babwirira imigwi yose yitwa ishingwaro iri iwacu ivuye mu Rwanda, ivuye mu Burundi, ivuye Uganda, nisubiri iwabo hanyuma natwe turahita dushira imbunde hasi. Batarakora kubera uko nguko oya ntabwo turabatari gushira imbunde hasi.
Asanga izo biganiro bisa n'ibyabaye impfagusa.
Tuzamaze kuko muri Nairobi 1 icyo nicyo kibazo batuzaniye, natwe tubaheza icyo gisubizo. Nairobi 2 batuzaniye icyo kibazo gusa tubaheza bene icyo gisubizo, ariko kugera n'ubu none ko baragomba ko baratubwira gusa mu cyumba rwa hasi mu cyumba rwa hasi ntabwo barasubiza ibibazo byacu natwe icyo kibazo.
Leta ya Kongo yagabishije ko nyuma y'ibyo biganiro imirwi itazoshira hasi birwanisho izibonera ko mugabe barwanya ubutegetsi bavuga ko ivyo bitabakanga.
Oya ntabwo badufite kuko demoni izi myaka 20 muri Kongo ta mahoro dufite. Abasirikare ba Uganda na ba Kongo ba bivanze ngo baratuzaniye umutekano ariko nta kigenda ta mutekano. None abo ngabo ba force regionale nibo batuzaniye umutekano ko turafa dufite monizi kuko turafa dufite abo ba Uganda. Ubu nyine ko turafa force regionale iri iwacu mu misozi miremire ya Uvira n'iriya za Mwenga. Ko turafa Kenya imaze kwinjira. Ko turafa abagande nabo bazigereje ubundi.
Izo biganiro ku nshuro ya gatatu vyatunganijwe mu gihe imigenderanire hagati y'u Rwanda na Congo iguma itituka kubera umuhari wa M23 abategetsi ba Congo badasiba kwagiriza u Rwanda gufata mu mugongo. Ku munsi wa gatandatu w'indwi twaraye turangije, Perezida Felix Tshisekedi yagirije mugenzi we w'u Rwanda Paul Kagame ataka urya umunwa ko ari umwanzi wa Congo.
C'est le régime rwandais avec Paul Kagame à sa tête qui est l'ennemi de la République.
Ubutegetsi bw'u Rwanda burongowe na Paul Kagame nibwo mwanzi wa Republika ya Demokarasi ya Congo. Abanyarwanda n'abanyarwandakazi bo n'abavukanyi bacu mbere bakeneye ubufasha bwacu kuko barakinyijwe. Barakeneye ubufasha bwacu kugira ngo biganzure. Muri Afrika yose twari twumvikanye ko atangwano zizongera kuba kuva mu 2020. Ikibabaje ntibyakunze kandi biterwa n'abategetsi nka Paul Kagame. Kandi yiratira kuteza intambara, umuhinga mu ntambara. Arabihimbariwe. Iyo mba ndiwe no kwinyegeje nkagira isoni z'ukumva ko nteza intambara zica abantu zigatuma haba amahano. Umunsi wa gatatu heze yarahiza umushikiranganji w'amagara y'abantu mushasha, Perezida Paul Kagame nawe yari yavuze amajambo akomeye aroresha ku migenderanire y'igihugu ciwe na Congo.
Kunda migomba mifupi na migomba mirefu. The banana leaves they cut.
Hari insina ndende n'insina ngufi. Insina ngufi rero niyo baca makoma. Aba bantu bibwira ko turi insina ngufi kubera uko igihugu cyacu kingana. Bati kini igihugu gito, amabuye y'agaciro bafite. Bari abo bafite menshi cyane kuko ntayo dufite, bityo rero bagahitamo guca amakoma ku nsina ngufi. Ariko baribeshya, twebwe mu bugufi bwacu ntidufite uburyo ariko dufite inzira.
Kini bwana anajidanganya kwe. Sisi kwa ufupi wetu hatuna means lakini tuna ways.
Izo biganiro byo ku nshuro ya gatatu byari byitabiriwe n'abantu bagera ku 200 bavuye mu ntara 5 z'uburasirazuba bwa Congo. Kuri inshuro ya gatatu umukuru w'igihugu cya Congo ntiyabyitabiriye, ahubwo yahisemo kurungika intumwa y'ibidasanzwe Serge Chibangu. Eroje buri kaneza Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika ku bufatanye na Flash TV yo mu Rwanda izajya bageza ikiganiro bungabunga ubuzima. Ni ikiganiro kibakangurira kwita ku buzima n'imibereho yanyu ya buri munsi. Ni buri cyumweru saa 11 n'igice no kuwa kane saa 12 n'igice ku mugoroba kuri Flash TV. Mwakurikiye icyo kiganiro ku mbuga zacu zitandukanye zirimo Facebook na YouTube kuri radio yacu VOA. Turabaranditse. Yeah.
Radio Ijwi ry'Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda noneho tujye mu Rwanda. Ejo kuwa mbere rwatangiye amatora y'abakandida bazavamo abazaruhagararira mu nteko ishinga amategeko y'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EALA, kuko manda y'abadepite bariho ubu izarangira tariki ya 17 y'uku kwezi kwa 12. Mugenzi wacu Asumta Kaboyi yaduteguriye inkuru irambuye.
Amatora yabaye kuri wa mbere n'ayabahagarariye urubyiruko, abagore n'ayabafite ubumuga. Umunyamabanga nshingwabikorwa wa Komisiyo y'Igihugu y'Amatora, Munyaneza Charles, yasobanuriye Ijwi ry'Amerika abatowe kuri uyu wa mbere.
Uyu munsi hari amatora y'abo bantu mu batanze kandidatire b'urubyiruko ni 36 ubu dufite. Hagiye kuba amatora yo gutoranyamo abantu 3. Abagore batanze kandidatire abemejwe ni 24. Abafite ubumuga dufite abakandida 11, nabo amatora yabo araba, ariko yarabera mu rwego rwa buri karere. Tuze gushakamo 3. Abo 3 rero tuza kuba baza gutsinda abandi, tuzabohereza nabo mu nteko ishinga amategeko. None inteko ishinga amategeko muri buri cyiciro igenda itora mu umwumwe muri abo bakandida 3. Noneho abo aribo bazajya mu nteko ishinga amategeko ya East African Community.
Abarara batowe bazahuzwa n'abandi batanzwe n'imitwe ya politike yemewe mu Rwanda.
Hari abakandatire zatanzwe na FPR n'imitwe ya politiki bifatanije. Hari kandidatire zatanzwe na PSD, hari zatanzwe na PR, hari zatanzwe na Green Party, hari zatanzwe na PS mbera kuri. Uyu munsi turazemeza. Izujuje ibyangombwa, tuzazoheza mu nteko ishinga amategeko imitwe yombi, nibo bazatora b'abantu 6. Noneho abandi 3 basigaye, kuko nakubwiye ko hari 9, umwe aturuka mu nama y'igihugu y'abagore, undi agaturuka mu nama y'igihugu y'urubyiruko, undi agaturuka mu nama y'igihugu y'abafite ubumuga. Abo 3 rero tuza kuba baza gutsinda abandi, tuzabohereza nabo mu nteko ishinga amategeko. None inteko ishinga amategeko muri buri cyiciro igenda itora mu umwumwe.
Bamwe mu bahatanira kwinjira muri iyi nteko bagaragaje imigabo n'imigambi bagenderaho. Uyu ni madamu Mukarwego Betty ubana n'ubumuga bwo kutabona.
Ngize amahirwe ngatorwa, kuko jyewe n'ubundi nize uburezi budaheza, nakwifuza guteza uburezi budaheza imbere muri ibi bihugu bya EALA. Hari bimwe Kenya byateye imbere, nakwifuza ko abafite ubumenyi muri ibyo bihugu bafasha u Rwanda rwacu kuduhugurira abarimu, kugira ngo abana bose bafite ubumuga butandukanye bashobore kwiga, hamwe n'abariya bafite ubumuga bukomatanyije bwo kutumva no kutabona. Abo ngabo bo nta n'ishuri ryabakira, ntibari bananiga hano iwacu mu Rwanda, ariko ibindi bihugu bya East Africa hari aho bari kwiga.
Madamu Kansanga Konsore ni umwe mu bifuza kuzahagararira abagore mu nteko ishinga amategeko y'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba. Kuri we aramutse atowe yaharanira amahoro muri ibi bihugu.
Icya mbere ni ukushimangira ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye. Icya kabiri nzakora iyo bwabaga kugira ngo umugore mu bukungu. Icya gatatu nzakora uko nshoboye kugira ngo muri ibi bihugu byacu abantu bagire imibereho myiza y'umuryango. Nk'umugore buriya amahoro makeya cyangwa se intambara bigira umugore niwe ubona izo ngaruka kurusha abandi. Tuzakora iyo bwabaga, dukora ubuvugizi, dufatanye n'ibindi bihugu, tubibutse yuko iyo intambara ziva mu bihugu abantu bakarebera ubwa mbere abaturage ubwabo bamenye aribo barimo guhomba babihomberamo. Bafate rero inshingano baganire na leta zabo.
Kubifuza kuba abadepite muri inteko ku ruhande rw'u Rwanda, itegeko rivuga ko utowe agomba kuba ari umunyarwanda, kuba yujuje imyaka 21 y'amavuko, kuba ari inyangamugayo, kuba atarambuwe n'inkiko uburenganzira mbonezamubano, no kuba atarakatiwe igihano cy'igifungo kirenze amezi 6. Abazahagarara ibyiciro binyuranye bazanyura mu matora ya nyuma y'abagize inteko ishinga amategeko imitwe yombi. Uru rwego ni rwo ruzatora abadepite 9 bazahagararira u Rwanda muri uyu muryango. Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.
Ijwi ry'Amerika. Igikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru kibera muri Qatar, imikino ya 1/8 irakomeje hagati y'amakipe yatsinze mu majonjoro. Ku makipe azakina 1/4 hasigaye 2 aza kumenyekana uyu munsi. Mugenzi wacu Fidel Niyongabo aratugezaho uko bimeze.
Urakoze Thomas, nibyo inkino zo guhiganirwa kuronka itike yo kuja muri 1/4 cy'igikombe cy'isi yose cy'umupira w'amaguru muri Qatar zarabandanije ejo kuwa mbere. Mu rukino rwa mbere rwabaye Croatia yatsinze Ubuyapani ku mapenalti 3-1. hari nyuma yuko ibyo bihugu binganije igitsindo ku kindi mu kiringo 19:90 cyahariwe mu isanzwe umupira w'amaguru no mu minota 33 y'inyuma yaho nibwo rukino rwa mbere rwo muri kimwe 18 rutatuwe n'amapenalty muri iki gikombe cy'isi yose kiriko kibera muri Qatar mu mwaka wa 2018 Croatia yarahatswe gutsinda igikombe cy'isi yose cy'umupira w'amaguru cy'uyu mwaka Yamara ubu France nibwo bwayitsinze ibitsindo 4-2 mu kibuga cy'umupira w'amaguru cha Rushniki ku mugwa mukuru w'u Burusiya Moscou hari ku itariki 15 y'ukwezi kw'indwi kuba Croatia imenyeye ibikombe by'isi yose byarayifashije mu gutsinda u Japani ejo kuwa mbere mu rundi rukino rwakurikiye ejo kuwa mbere Brazil yatsinze Korea y'Epfo ibitsindo 4-1 abakinyi binjije igitsindo ku ruhande rwa Brazil ni Vinicius Junior ku munota w'indwi Neymar kuri penalty ku munota wa 13 na Richarlison ku munota wa 29 hamwe na Lucas Paqueta ku munota wa 36 umukinyi yinjije igitsindo cyonyine cya Korea y'Epfo ni Park Sung-ho inkino za nyuma zo guhiganirwa kuja muri kimwe 18 ziza kuba uno munsi kuwa kabiri mu rukino rwa mbere Maroc iza gukina na Espagne mu gihe Portugal iza guhura n'u Swiss gushika ubu imigwi imaze gushika muri kimwe cya kane cy'igikombe cy'isi yose cyo muri Qatar, ubu France, ubu Holland, ubwongereza, Croatia na Brazil. Imigwi isigaye iza kumenyekana uno munsi kuwa kabiri. Mu nkino za kimwe cya kane zizoba ku munsi wa gatanu, Croatia izohura na Brazil. Ubu Holland buzokina na Argentine, mu gihe ku munsi wa gatandatu ubu France buzokina n'ubwongereza. Urundi rukino ruzoba uwo munsi nyene ruza kumenyekana uno munsi kuwa kabiri. Uzoba yatsinze hagati ya Portugal n'ubu Swiss azohura n'uzoba yataye insinzi hagati ya Maroc na Espagne ku munsi wa gatandatu.
Nshuti banywanyi muduteza amatwi aha niho amakuru yo muri aka kanya ahumurije mbashimiye cyane ko mwahisemo gukurikira radio yanyu Ijwi ry'Amerika mbararikire kandi ibiganiro iwanyu mu ntara guhera saa 7 na muri isanga guhera saa 10 nk'uko mumenyereye. Mugire umunsi mwiza mwari kumwe na Thomas Kamirindi murakarama.